Ezi nwanne m, ị chọrọ inwe flat tummy, ya afọ gị buru oke ibu? Nke mbụ wụ na ị chọọ ka afọ gị gbadaa, ị ga-akwụsị na-eri nri late at night. Ọ wụrụkwa na ọ ga-ekwe gị omume, ị kwụsị iri nri abalị, chaa, afọ gị, ọ ga-enyere gị aka ka afọ gị gbadaa. Ngwa gezie m ntị n'onu na nkuzi a m chọrọ ikuzi n'ụbọchị taa, maka na ama m na ọ ga-enyere gị aka ka inwe flat tummy. Tinyetụrụ m aka na share button nke edosa ozi a maka ụmụnne gị chọrọ inwe flat tummy. Biko, ọ wụrụ na taa wụ gị mbụ ijoin vidiyo Adamazị, thank you. Tinyetụ aka na notification bell ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla m mere upload new videos. Efe ya. Thank you, ụmụnne m, for sharing this video. Ngwa, kedu ife ihe? Wetere m pọpọ root, mgbọrọgwụ pọpọ. I wetere m kikimba, ofu. Wetere m guava leaf. Wetere m ginger, garlic. Wetekwara m cloves. Wetere m lime, lemon. I wekọtasịa ife ndị a niile, ị kọtụ ụmụ obere obere. Tinyere m ya n'ọkụ, tinye 500ml or 1000 or 150 of water, boil ya for 30 minutes. Gbara ya na-aṅụ in the morning, empty stomach before you eat, and late at night. Ya bịa kene. Thank you. Bye.